Molweni igama lam ndingu akhona. Phambi kokuba ke ndiqhubekeke ke ndifuna uqala ukuthi ndikubonise kakuhle ukuba yintoni i-angle bisector theorem. Apha ke ndinalo nxandathu wethu ndiza kuzoba ke ngoku i-angle bisector yalo nxandathu wethu u-ABC. Besinoyenza ke nakweziphi nangazo zonke ezikona. Mandizobekele kona ndicande kubini ke ngoku nantsi i-angle bisector ka-ABC eli cala ke lizawulingana nale i-angle mandibize ke ngoku le ncopho yethu u-D. I-angle bisector theorem i-angle bisector theorem isixelela ukuba i-ratio ephakathi kwala macala amabini ahlukileyo. Uba sitsho sifumane ke ngoku i-angle onxandathu ababini xa sesisobele angle bisector yethu. Isixelela ke le theorem ukuba i-ratio kula macala ahlukileyo amabini ayenza onxandathu abancinci ababini kulo umkhulu. Iloo ratio izawutsho ke ngoku itsho la macala alingane. I-ratio ke u-AB ku-AD iza kulingana ne-ratio ka-BC ku-CD. Ku-CD. I-ratio ke yale nto mandizama ukuthi ndikubonise ke ngemibala i-ratio yalo AB eyile nto lo mcando uzobe purple isekule iza kulingana ke ne-ratio ka-EC yile nto kule nto u-CD. Xa usoyibona ke ngoku iza kuba i-ratio yalena isinika ke noko inantsika iphashasha kodwa ke ngokufuneka uqinisekise awunovele uyithathe nje ingathi siziphume ezira. Ungacinga ke ngokuba mhlawumbi sinezi ratio zethu ngokuzozama uqinisekisa ukuthi sinabanxandathu ke bafanayo. Abanxandathu bethu bancinci ke abafani ncakasana abafani ncam. Siyayazi ukuthi ezi engile ke ngoku ziyavumelana kodwa siyazi uba eziya ikona kwenzeka ntoni awukwazi ke ngoku ufele wamkele le ngcaciso sikunika yona. Le ngcaciso yethu kwakufuneke ukuthi ke ngoku sizama ukwenza enye omnye unxandathu ozawutsho ke ngoku asibonise kakuhle uba ngaba ubunyani bale nto siyithethayo ubungakanani. Enye indlela ke yokuyenza kukuba uphinde uzobe omnye umgca. Masizame ukuthi sizobe omnye umgca. Kwenzeka ntoni ke ngoku xa uqhubekeka ukusuka ke ngoku le angle bisector yethu. Masiqhubekekise ke ngoku le angle bisector yethu. Mhlawumbi ke ngoku singaphinde sizobe omnye unxandathu ofanayo nalo unxandathu kuba sizoba ke umgca ofana ngqo nalo osuka ku-AB. Ungafumana ke uba ngaba u-C akekho ku-AB ungayifumana ke ngoku enye incopho ezawutsho yenza ukuthi ke ngoku ifane le migca. Masenze ke ngoku ngakwele ngcaciso yethu nanku ke omnye umgca. Masithi le ncopho yethu izawuba ngu-F. Masikhethe ke ngoku lo mgca wethu ukuthi u-FC ke ngoku uyafana nale u-FC uyafana no-AB. Ngoke ngoku sinento ke ngoku esinika umdla. Xa senze loo nto ke ngoku singenza abanxandathu ukuthi bafane. Masizame ukwenza loo nto ke ngoku. Phambi kokuba senze loo nto ke ngoku masizame ukujonga ukuthi yintoni enye esiyaziyo ngezinye i-angle. Siyayazi ke ngoku uba ngaba sine-alternate interior angle. Masizame ukuthi Okay, mas cinga ukuthi u-AP mhlamba aqhubekeke nale umgca uqhubeke ngolo hlobo. Aze ke ngoku umgca wethu u-BD uzawuba yi-transversal. Noma uyintoni ke le i-angle. Leni angle nayo izawuba yiloo nto. Ngoba ke ngoku ziyafaniselana. Ziyafaniselana. Ezi angle zimbini ke ngoku nazo zizawufaniselana. Kodwa ke ngoku leni angle nale nazo zizawufana ngoba le i-angle nale yayi-angle ziyafana ngoba ke ngoku lena ngumgca wethu ocanda kuba yini siyazi ukuthi u-ABD uzawuba yi-angle efanayo ncikasana no-DBC uba ngaba lena nalena ziyafana nale zizawufana le nto ke ngoku itsho ke ngoku ibe yingxuba kaxaka ngoba ke ngoku apha sinale ngxaki ilapha apho kulo nxantathu wethu umkhulu ayiyona engxaki uBFC lo sine-engile ezimbini ke ngoku ezifanayo loo nto ithetha ke ngoku awunyanzeleki ukuthi ke ngoku uBC kunyanzekisela alingane no-FC kunyanzelekile ingathi sincedile kancinci ke loo nto ukuthi sisebenzise ii-transversals ne-alterior angles ukuthi sibone kakuhle uba ngaba uBC no-FC bayafana ezi ziphumo zethu ke zingasinceda ngoba uba siyazi mhlawumbi okanye unesikrokro soba lo nxantathu nalo unxantathu bangafana futhi loo nto ke izawusinceda njani ukufumana into kaBC sesikubonisile ke uba ngaba uBC noFC bayafana le nto ke ngoku izawutsho ifane uba singavele siqinisekise uba uFC iratio kaAB noAD into enye neratio kaFC noCD ngoba sesazi uba sesiqinisekile uba iratio kaBC iyafana noFC masiye kwi-theorem ke ngoku uFC uyafana ncam noAB masijonge ke ngoku masijonge abanxantathu bethu masijonge ezinye iengile ke ngoku kulo nxantathu wethu apha ke ngoku sijonge unxantathu wethu u-ABD sijonge nonxantathu u-FDC siyababona uba ke ngoku banoluhlu lwee-engile ezithile ezifanayo baphinde kwaku u-ABD unale engile ilapha eyi-engile ke ngoku e-vertical ithetha ukuthi ke ngoku bayavumelana siyazi futhi uba sinezi engile zimbini ezifanayo abanxantathu bethu ithetha ukuthi ke ngoku nale izawufana okanye ungathi ke ngoku nge-engile engile ukufana kwazo abanxantathu bethu baza kufana uba ngaba ke ngoku sine-engile ezimbini ezifanayo ithetha ukuthi abanxantathu bayafana siyayazi ke ukuthi unxantathu wethu u-BDA uyalingana ke okanye uyafana uyelelene nonxantathu wethu unxantathu wethu u-FDC nangundimzobe ngombala oblue no-FDC apha ke ngoku sifuna ukuthi siyofika kwi-angle bisector theorem yethu ungafuna ke ukuthi amacala amabini u-ABD u-AB no-AD ngonxantathu abafanayo masizama ukuthi siyijongeke loo nto okanye ungathi ufumane iratio kumacala omabini alo nxantathu afanayo waqha wathelekise ke namacala enye unxantathu ofanayo siyayazi ke ukuthi ngonxantathu onxantathu abafanayo ukuba u-AB ku-AD amacala aza kuvumelana iza kuba ke ngu-CF ku-CD siyayazi uba ke i-ratio ka-AB ku-AD uza kuvumelana ke masijonge ke ngoku kulaa macala u-ratio AB icala ke avumelanayo izawuba ngu-CF ongaphezulu ke kuka u-AD uyafana no-CD siphinde ke ngoku sithi i-ratio ka-AB no-AD iyalingana no-CF ophezu ka-CD sesiphinde ke ngoku saqinisekisa kubamba yi CF yinto enye no BC. U CF yinto enye no BC. Sibe yonku, sigqibile. Siphinde saqiniseka ukuba uAB phezu kuka AD uyalingana no BC phezu kuka CD. Kunezinto ke ezimbini kufuneka sizenzile. Eyoqala kuba senze lo omnye senze omnye lo unxantathu. Ungathi ungasinika into ezimbini. Usinike enye iangle ukubonisa ukuba bayafana. Waphinda futhi wasinika. Okay. Sizobe lo nxantathu wethu watsho wasinika ke ngoku ukuthi sikwazi ufumana uba ziyafana futhi ke ngoku sikwazi uzoba lo mnye unxantathu lo umkhulu. Uze sibonise ukuthi la macala amabini aza kuba yi-ratio yeli cala. Andanoba uyayiqaphela nale nto ndizama ukubonisayo. Le ratio ke ngoku yelicala nelicala iyafana no BC ku CD sibe ngusiqebile.